Ko taku ingoa, ingoa te aia hau, ko te whetū takitahi, te ariki, murehu. Ka torika taku kuia, te kiri hae hae. Engari anō waku pakeke, he rātana. Manu whakatūria tō mātau matua, manu whakatūria morehu, wihiria hoepa tō mātau whaia.
Ko ai ngā rangatira me ki o te, tō marae me tō hapū i a koe tamariki ana?
O tēnei marae?
Ai, ai.
Nā eiri maina, tō mātau matua ko papa, ko te mapu, ko ia te tuakana. Muri iho iaia, ko tū terangi whakae, tū terangi whakaea. Te ingoa o te mapu, ko te mapu o te rangi. Nā, ka heke hoki a te mata o Hoturoa. Ka tahi noa ko taku pāpā o manu whakatūria. Te mutunga o ngā mea tāne ko te whakarongo tai. Ko ngā mea wāhine. Wareware ake nei au ki ngā ingoa o ki te ingoa o te mea kua mate, i mate, ko ia te mātā mua. Ahe ngari nō muri mai ko tawhito, tawhito ariki. Nō muri mai tērā ko kao, ko Emma. Ko Emma te tuatahi. Ka tahi no tawhito ariki. Ko te rā toru. Ko Huhana. Ko te motoe. Whamere nui. Toko maha. Nāga te taha ki tō mātau, ki tō mātau kuia. Nā te Pākehā e tū mai, e iri maira. No kōnua.
Ahone?
Kōnua, ae. That's our grandfather from Kōnua. No ko nei rā, no te arawa. Whānau mai au i konei. Ka hari au e taku kuia ki Murupara. I te wātoru e paku-paku a nā hau, ari au e taku kuia ki reira no Hawaii. Te ingoa tō māu a kāingo tikiri o tui. Tērā kāinga, tērā kairunga atu o Murupara, huarahi ke te whaiti, ki rua tāuna. Aoi anō, kā noho māu au e, moke moke hoki o tērā kāinga, karekau he hoa haututu. Ko māu anake i tō māu kāinga, o taku kuia. Ka rehe whare i tu atu, te taho o tana whare. Ka tae ki te wā e haere ai au ki te kura. Ko te reo. Tipu mai au i te reo Māori. Kāre hoki e kōrero Pākehā. Āna kāre au i mōhi hoki te kōrero Pākehā i taku tīmatanga ki te kura. Kaere ki te kura. Ka whākinai ngā tamari, that boy talking Māori. Patuau e te mai. David Alexander, tēnā pokokohua.
Ko te hea kura?
Murupara.
Muri para school, ko tērā te ingoa.
Primary school, ai. E ka mimi au i taku trau i te pērā. Ka te heno hoki ka ki te i te Pākehā. Ka patu e te Pākehā. O, e hā muri atu. Ka mimi au i taku trau. Whakahoki au, mea pana i mai au, kia hoki, kia hoki i te kāinga. Ka tai au ki te kāinga, ka ki mai taku kui e kia au, e aku i teri hoki mai ai. Mimi au i taku tarau, e aku i mimi ai tō tarau. Patu au i te Pākehā, e a? Patu au i te Pākehā. Oh. E nā kuia hoki e tāro aroa. No te ata. Ka hopu kina tō māua tana hoiho. Peke ki runga. Ko hau ki muri ana. Ka re māua ki te kura. Ka hi koi atu ki te Pākehā. Ka aua rawa e pā tōringa ki taku mokopu nā muri atu. I te rā, kua kua. Ko mōhio te Pākehā, ka re te tamaitine e mōhio ki te kōrero Māori. Nāri, kua Pākeho ki taku ringa, tana ringa ki āhu. Kua tūreiti. Nā me taku kōreho ki e mōhio ki te kōrero, ki te kōrero ki ngā tamariki. Ka katake ki āhu. I au e mahi anei te forestry i Murupara. Nā ka whakahoa hoa hau ki ngā. Ki ngā mea kōrero Māori, ne? Tino pai au ki a rātau. Nō rua tāhuna. Ko i rau ku tino hoa. He kōrero Māori hau ki. Nō tētahi wā kua mea mai waku hoa. Hai tātou ki rua tā, kua rino mai ki au e motukai te rāwa. He 34 shave coupe.
Tā, nā whai.
E ho, hai tātou ki rua tā. E ha te mai. Ha o ianu, te tiro tiro hai. Ok. Ka ki teo i te wahine o, i te tuahine. O tētahi waku, o waku hoa. Ai, ka pai hoki te kōtero ne. He mahi kai mā mātau. Ko pōuri gei tō mātau tāi ngātu. Hei, no. Maranga te kōtero nei, te mahi kai mā mātau. Ka rerua, ka mea mai anō waku hoa. Ka haere anō, ae. Ala, ko pērā tōna, ka mea tūau ki te... ki te... ki te mama o te... o te kōtiro nei. Whakai anō koe ki a moe māu ko tō wahi, tō tamahine. A mea mai te wai, ho, pātai ke mai koe ki au, kāre koe pātai atu ki aia.
Aume.
Haere ki te pātai. Ai, arangi kā whaki. Ai, anā. Kā moe māu. E toru wā māu e tamariki. I mua atu i tērā ka oti taku whare hou i Murupara, mō māu ko taku kui. Nā nā ka nuku ki te whare. ka koa te kui ara, hai hoa tonu mōna ne, kua hua ka pō hai reo. Engari me te moke moke anō o taku hoa wahi ne, ki tō rātau a ke kāinga ne, wa kore ka rētino wai ana ki ngā hua o te kui ane. Kia roa ke noho ana, oi anō. Ai tērā wā e traiwangi e traiwana au i ngā mihini a Alan Mills. The forestry. Koe rā te, kā roa te pai hoki o taku mahi i reira. Taiga, ai mai taku pāpā, e hoa. Tai a roi hoi te hoke mai ki te awhina i a mātau ki te mahi te wharenu. Me pātai au ki ara. Pātai atu a. A mea mai, ae, me aere. O, ka koa au. Pātai au ki te ae, ka aere atu. Nā, tīmata te mai. Mea tau ki tōku. Ki taku kuia ana kai toke mai ki te mahi te wharenui. Ana kai te pai, kai te pai. Kua pai rau ki te, i te whare. Nā, te wareware ake nei i au te matenga o Tamau e te mahine pakeke. Te kau maru a taupen te rā takiwa ki muri te matenga o no muri iaia, ka mate ko taku wahine. Ka mate taku wahine, ka ere mai te tungane. Hai mai au ki te tono ki a koe te ariki. Kia whakau ki ai mā taurangi ka whakiki. Ki rua tāhu. Mea tau ki taku tau ke te haere, koutou kua ku tamariki. Wā tāu e tamariki ki roto i te whare kōrero ai. Ko te mea ka tatu i a koutou, koe nā kakarekau wā ku kōrero. Kā rei roi e ngaro atu ana kua puta mai. Mea taku tau ke te, kua mau iho. Ka hoki te tangata. Ka mea tau ki waku tamari ki hua ti tātā ki rota i te whare kōrero ai. Ka ki atu au, nā tō koutou pupuri i tō koutou whae ake ko nei, nehu ai. Kua kore au e wātai nāia nei ki te moe wahine anō. Hea? Mea tau, koe rā te ture, wō koroua o rua tāhuna. Koe rā te ture. Wō! Mea tau, taihoa. E mōhio ana koutou ki a tui teka, ne? Ai, ahi treiri e wai a tāna, koe rā tāna mai. E pēn tō tāna. Ka mate atu i teka. Ka hoki mai ki Aotearoa nei, ka hari e misi ki e tana wahine, ki... talaga bay pia. Ni.
Yeah.
Talaga bay. Ai. Kahari aki reira. Tanu mi atu ki reira. Kahari rua I muri mai I teira, ka moe wahine, ka moe tāne, te wahine. O ka riri o koutou kurou. Ko mea rātau ki uki wā rātau tamariki. Hoake tātau ki te kari I tō koutou. Ko piko ke hoki ngā tuara o koutou kurou. Āna e ngana ana ki haere ngā tamariki ki te hahu, te whakauke mai. Yeah, mea tau, ai, yeah. Āna ka pērā te hoki tō koutou whae, me mea ka moe wai. Oh. Ome bai, te mea tāne. Oh, sorry, Dad. Mea tō kai te pai. He awatea, he pō. Me haere I te pō. Me haere I te pō. Ah. Ah, mea tau. Te wāku tamariki, he ture tawhi tō tērā. Ki ngā tāngata hoki o mua, ki ngā pakeke o mua, ka mase te hoa o tētahi o ngā ana, ko tīki nā tu. Ana. Ko ngaro tō hoa, anei te taina, hei wahine mā. Ko I rau ki tā rātora tau ahu e I te rā wā. Ahu e no. Ka te mahi a te koroua he mahi haere I te rori a tainoa ki rua tāhuna. Te whakawhānu I te rori. E rua wana kāpa. Hari hari kōhatu. Ana ka mutu, tīmatai murupara, heke atu, piki atu, haere atu ki te whaiti. I reira te tahu ngā... ...kāi ngā tuarua. A mahi atu I te whaiti. Ki maunga pōhatu. A kāore ki... Tarapounamu, ki Tarapounamu. I reira te tau ngā camp I noho ana, mātau, ka nakahae. I haere taku ahau ki te kurai te whaiti, ka naka anuku ki Tarapounamu, naka. Huri au ki rua tāhuna kurai. Tairawa ki te waiti. Ki te waiti, nai reira ka hoki mai ki Burupara. Te rā wā, kua hua pakeke ke au I te rā wā. Ka tae ki ngā hara tei, ngā kua hoki mai ki kone ki taku māmā, ki taku pāpā. Aho, koirā ngā pai. Taku hoki mai ki ngā kiwaku pakeke. Ka tae ki te wāe hoki ai ki Murupara, kua haerau ki te hunai roto I te rārauhe. Kia murai hoi I kitea. Au e no, ka kitea nga whakau ki ao no ki rua ki Murupara. Ka tangi au ki taku māmā, ki taku pāpā. Ki tiro mai tō māua kāinga ki Tarawera. me taku mōhio anō, kai tērā takiwā, au taramarae, anā koe nei au taramarae. Kua tiu hāwi ngā pō. Ngā pō ahi ahi nei, ko pō uri haere. Tiwaha mai re. Kā rongo pia te kui ara, o kā kino tēnei. Ma tei te moke moke. Whakahaukia mai hauke ko nei kura. Engari, i roto i nā iau e te tupu haerea ki anā. Karekau he āwhina iau mo te, mo ngā mai kura. Ngā kura, ngā tanga, ngā tamariki hoki o tēnei kura he whanaunga ki āu katoa. Ngā tipiki au. He purei hutu pāuro ana ke te pārega rega ki āu, te purei hutu pāuro. Ai au e tahi mea tū. Tae ahau ki te tekau mā whā. Mea tia ki taku pāpākua mā te taku kura. Kāo mea ni kui ki taku. Mea tia kāo. Kore, wā. Rei au kā tū au ki taku pāpā. Kāre au hāre ki te kura. Mahu e au i mori i ngā mahi katoa. Me mea koe nā whakaaro ka haere rā koe ki te mahi. Ka haere koe ki hea mahi a. Mea tia, mahi au i tōta. Anā ko te mahi hoki a taku matua. He maniu a haere i ngā whenua o kone. E toru ana Clydesdale, wana hoi. Oh, me tana koe. Karaka uho ki a track day, dē rāwa. Ā, pai, iau, te rāma. Te rū maniu i ngā taha taha, mana kua piu. Pārega reka ki au, te rāma. Nā ka hoki mai, kua mā katoa i te maniua, nā kua heke mai ki te moana, ki te kaukau i ngā, ki te kaukau. A mea taku pāpā, ewa, ri atu hoki wā tau, hoi hoki te, ki te wai, ki roto i te wai tū ai. Nā kua. Kua hari o māu o hoi. Nā kua piki mātau ngā tamari ki runga i ngā hoi o kua ruku ki te wai. Te rata hoki o e nā hoi. Kā ki te taku pāpā, ai kare. Kā aroha pēr ki ā. He tū kotahi nōku. Kā reo ki au i tino piri ki ngā tamari ki o kone he kōrero pākehā kato hoki. Mea te taku pāpā ki tētahi hoa ōna. E hoa. Hari atu te tāhe nei hai hua mahi mōu. A mea mai a tēt kāhui. Ai te hara mai koe? Nā koe rā te wehe ngā atu i taku whānau. Engari, ngā ue ke, nā koe hoki anoa ki taku māmā, ki taku pāpā. Te parau i wā māu, ā. Koi rā, kua mōhi o hoki au i te parau i tērā wāi. Te tiro ke ngā tamariki ki au, e. Waku hoa ki au, e. Māu ana i te parau, me wā māu a hoi hoka taku pāpā. Nā ko te kā, te kōneke ātaku pāpā, he Māori Affairs one, ne? Mahi anei e mā te Māori Affairs i te rāwā. Te mahi ngā whenua ne. Pāre karega ke tērā wā o taku tupu haere, kia pake. Kā nahe, kua ki te taku pāpā, he pāre karega ke au te meke meke, me te rutu rutu. Ka tū anu ngā mahi pērā ki roto ua, hae tāu ki re, hae, hae. Nā re, ware, ware, kia te. Nā, o tētahi mahi, i mau i au ngā mahi ataku pāpā. He whānau whakatupu huarākau, riwai, mereni.
Ki...
Ki konei. Nā, ka... ka tata haere te ngā huarākau kua nui haere, kua mea tui ia ki tana hoa, Joe B. Reed. He fisherman no Maketu. Nā haere mai ngā wiki, ko tai haere ngā mai te wiki. Tūtono hei te kāhinga. Nā, mea tui, taku pāpā. I want a shark, Joe B. Yep, okay, birdie. We don't do anything, we'll talk about Bob. Yeah. Okay, birdie. I don't. Next week. That might get there. I'm going to meet on a peak. If I eat the peak, I get to keep buying a new tunnel in a huaraka. No. Ka reo ki eroa e eiriana, kua puta te hau ngane. Oh, Dad, is something ana. Ah, kai te pai, ka we haere ki kona. Hala, nā te hau ngane, kua kore haere ki reira. Te hau o te pioke. Te tiro atu mā, tamo te hau ngā, Kia māua haere, a mea tō mātau pāpā, Kua pai ki te tuku i ngā tamariki, Tiki nātu te pio kera kua hari ae wāhi ke. Ki te koi ngā tamariki haere ana ki te yamata, haere ana ki te kato, huarākā. Hari au e taku, e te hoa o taku pāpā, Ted Kahui. Nā, i te dry clean. He tap. Kāre au i roa ki reira, he mahi roto i te whare ne. Pai ke aki ki au te haere, wahoa, piki piki i ngā hiwi. Ao e no, a mahi reira, Kua ki te pea te rāwaku pāpā, kāre koe pai ana ki konei ne, mea tau kāho. Kāre koe pai ana i te mahi roto i te whare, ngā wāhine nei e. Traiwa i ana mihini. Kreita, bulldozer, me te loader. Te pai hoki o te o Wairabu kāo te tawhiti atu ki te ki rote i te rākau, nei? I ngā rākau. no monga prai era no ah na gua ah pai te ra wa ko ri ro mai mo te ka mo ko ah ah gua pai te re ki ta ku ki ki te ta ku ku ya pe ya na gua kai te pai kai te pai ah Pāre gare kāna tērā, tērā mahi. Ka tahi ka tuku na mai ngā tame tame. kia mātau te ako. Te kau mā waru rāta. Ka mahu e iho te kau mātahi pēa kia mātau. Ka hari au e tahi ki. Ki tētahi atu camp. He hoae, ka aroha ke ue nā. A mea katoa ora tauringa i te.
Ngā mahi, i tīraru katoa rātai.
he pai ngā, wai pai mā, wā mātau Pākehā. E ngari ka unupi ana e hua kua taki whawhai kia rā tau anō. Ko te kore taki ki te whawhai. Hei kata mā mātai. Ai, no, te sain 1967 na hoki bai au ki te. A mata, taku papa e hoa, hoki mai hei, a pina ia mātou te whare, mai i te whare, a okei okay, dad, a pātai a jau ki taku wahine. Mai mai, oh ye, mea e tātou, wa tātou tamariki, a. Nā, o mea te hoki taku mea pakeke, me mea koe pira ki ana ki te whare, mou te whare. O reo e nuhui kone i. Ah, oh, kōrero wātu rātau e noho i tō mātau kāi gai murupara. Koe rā te hoki mai ki kone i te mahi i tēnei whare.
A haha o mahi i te wā i te whakahaere hia te whakatika o te whare nei, ko tō mahi he āwhina ki te taha hanga.
Ka haere ki te mahi i ngā palm, the rabbit board. Ko Harry Simmons tō mātou rangatira. Nō kona, nō matata. Ahare. Anō ko hau tētai o ngā. Tiaki ngā palm o tō mātou takiwa. Nā, te forestry, anō. Gwariro, mā koe e ako ngā tārata ki te maukani. Tonu i ara tau, pehea te ngā mahi o e te kāna mārā tau. Ka eke māu ko taku hua ki o māua tau, e rua māua. Ware ka nei au hea. Te mautere o taku hoa. O waia. Nā tō mātou taha ki te noho tata ki te rori. Te the main road, ara, i te huri ngatonu mai o Taramarae nei. Ka ki te mātau I te ahua o the depression.
Kino.
Oh, sad.
Mm-hmm.
Sad. Ki te ngā koro ue haera nei te rori nei. Ah. Ko me atu te kwati wā te tō mātau papa, tō mātau ai, hei! Piki haere ka, nga kaita mahi, kapu tī mā te. Te wā e kōrero ana, tō mātau papa, kaita mahi brawa, tō mātau, whai, hei hari mā te. Mā te swagger, ne?
Mm.
Oh, that was sad.
Mm. Ko ngā tau 19 aha tēnei?
Well, e waku tau I tērā wā. 9 years. I'm 85 now.
Mm-hmm.
Yeah, trudging along the road, eh? Sad. No work. Hey, come up, au kai. I never forget that with my father and my mother. Pākehā, come up, au kai. While having a kai, she's making a bread. Hey, how do you? Maukato I a mātau he rāma. Ka kite I te tangata, hei, rāma, rāma. Ka kite au I te ahua tō mātau pāpā, mo te mahi rīwai. I rā kei te nui o tana he te, tā mātau he te waihoi ngā rīwai. Nā kua riringi, ngā mea nunui. Ngā mea I tīho, ngā pōnaho, ko ngā mea mā mātau ake, ngā mea pākupaku, ana ko ngā pōnaho. Awai, ka ukoto e rau e kei wera, me kai ko e nei te tuata. Kaere mai ngā mea o maketu. There. Hey Birdie, you want some spuds? Have some spuds? Yep, yep. No. I think the Ohiri Wai Ma, there we are. Oh, Maketu. Yeah. Yeah, so all that going on, depression, bad. No taku pake ke haere tanga, ka kite ngā kōeke. Ah, ki te tamaiti hoki nei, he mōhio ki te kōrero Māori. A kua piri mai ki te kōrero mai ki a. Ai, no ka pakeke haere au ka atahi au ka mōhio ki o mātau whanaunga. O konei ake. O Maketu. Kai reira ngā whenua o tō mātau koroua. Kai te kio kio. Tākona mātau e tō mātau. E o mātau pake ki te kōrero ki ngā whanaungatanga. I reira ka tīmata mai ārā, kai tua atu nei nā ko te tāheke. Kai kō atu ko maurea, laka I tērā taha ko. He whanaunga katoa ki a koutou, ina. Kia mōhio ki e rā, naka whakawhānuia. Ara nō e tahi o koutou whanaunga, kai ngā puna. Kai te whakarewa reo, kai ohine mutu. Tino kaha hoki te toro haere o te whanaunga tanga iro te te Māori, ne? Ka ki te rā i tēnu. Ka ki te i tēnei wā. I ngā whanaunga tanga, e tahi o tātou kā re mohi o nā, ki o rātou whanaunga. Nā, pēnā i a koe nā. Kā tahi anō koe ka mohi o, ka whanaunga tāu. Ai. Nā, Ngāti Rangiti. He whanaunga tata a Ngāti Rangiti kia te Arawa katoa. Kā re tai a te whakare te waiho atu o rātau kiwa. Kā re tika ana te rāma. Ai, he whenua kai reira. No mātau ake. Nā, kā re rawa e mōhio te ana kai hea te rā whenua. Engari, ku au hua kōrero noa mai tō mātau kuia. Nā ki ngā whenua o. Ka tīmata te mahi te whare nei. Tō mātau kuia o reira ko noho tihi. Mōhio koe ki aia?
Kā, ki taku mōhio kāpea.
Ko te tamahine ko te tamahine i moi a mītai. Anā ko ngā mītai o kona, nā noho ti. Ko i rāo mātau whanau, a mohi, ka mohi o te kuiara kai te mahi a te whare ne, tahi ka mahi te tīmata ki te mahi whāri. E manu, tapahia mai he harakeke. Kai waho tanu nei ngā whāri ki atonga, te rāo mātau kui anu ho tihi. Ala, koi nā te. He whanaunga tata. A Ngāti Rangiti kia mātau. Āna, a tū hōrangi. Ngāti whakaue. Āna, me e koutou ki te tai au tū, ne? Āre e tai a te wehewe. Whakaroa ke nei, tēnei wā. Ka pēhea tia rā ngā whenua i reira. Kua mea nei te kaunihera, me nuku a Ngāti Rangiti, he whenua ke. Ko kohua mō. Hea harawara taui pērā, i kōrero pērā. Ko te whenua e pōra pērangi tia nae e taui. Kāre kore pērā. Kua ki mihia, ko te rere o te wai. I o kukaro, āna mahia he rere ngam o te wai. Kia pai ai te rere o te wai, i te wahi e tika ana kia rere te wai. Ka ue wai o noe, kai kona kā he. Ka whakaroa, me whakaroa ki rā Ngāti Rangiti hea ki te rā hia hia o te. O ngā kaunihera ki te nuku ia Ngāti Rangiti hea ki hā rā. Pēhea ngā whenua. He toru marama ki muri. Nā ia nei. Haere mātou a Ngāti Mākino i te kōrero ki a Leith Kauma. Tērā wā kua kia whakakotahi, kia whakakotahi mātou Ngāti Mākino, ānā kia, kia whakakotahi. Kei te taha mō anō ki tā, tātou e noho anō. Ka puta taku kōrero ki a Leith. Leith, mehe mea tātou e whakakotahi ana. Ko tātou, ko Ngāti Mākino, ko Ngāti Rangitihi, smallest tribes, small tribes within Te Arawa. Let's come together. Kia whakakotahi tātou, ia tātou, kia ki tei te nuinga o Te Arawa, hata. If they can do it, surely we can. Hea te take I pēnea I hau taku kōrero. Kia mōhiwai wā tātou tamariki, kia o rātou whanaungatama, kia o rātou whenua, come out to our leaves. Ngāti Mākino and Ngāti Rangiti are the smallest tribes in Te Arawa. If we can do this, we'd be setting an example for the big tribes. Hey, if they can do it, so can we. And that's what we lack. We're too divided now. And we're being picked off. We're being picked off by the lawmakers. Divide and conquer is the way to rule, eh?
Te tino rautaki.
Oh, yeah. Divide and conquer. I tūngou te mahunga, i au he whakae tērā. A mea tau. Aha. This lagoon out here. Moe anoko I te lagoon e kōrero nei a hau, nei.
Te
I matata.
Te mea tata ki te moana.
Ai. I said, if I was you, fellas, open it up to the coast. And you'll see all those big Pākehā yachts coming in there to anchor.
No offense, mate.
Yeah?
I te kia, no offense. I kia, Matt.
No, but that's...
Yeah, wera te ahua o ngā whakaroi.
Yeah. I said, if you can open up that, and these yachties that come in there and anchor there, or the fishermen go fishing, but those people that come in there, they're rich, man. Yeah. And you...
Hei, tautoko I te...
Service all your shops there. Koe rā ngā whakaaro iro te iā, kai te whakaaro pe a Keith Luma, oh, you're not too dumb.
O te kaunga o te whakaaro, te mea nui.
Ai.
Forward thinking.
Ānā, koe nā he take pā māu, hei whai atu. You know that old bugger, he said, and you have a look at it. It's a good opportunity. Wonderful opportunity. But that's my big grouch with what the councils are saying. Matata people will have to move. Ooh, the cheeky bastard. What a... Hey?
Manakia. Manakia.
Far out. Because of the danger, because of the danger of flooding, ne?
Flooding mai te aha, mai te...
Te hiwi, ne?
Oh, okay. Yep.
You know, where they had that last flood, eh? And that should have been a lesson for them to start creating a river way for that to happen again, because it will happen again. Ai, i te hokinga, i te whakahuatanga ki te mahi, i te whare nei. Rā ke hoki i wahora e tūana. A me hoki taku kōrero ki te wā e tūana i maka tū nei. Kei te pautoko manawa nei e tū, e iri ana te whakāhua o hau mai Tawhiti i maka tū. 1800s. Ka haria mai reira ki konei, nā ka whakatūria i waho nei. 1967, ka turakina tērā, ka mahia ko tēnei. Koe rā tonu te wā e hoki mai au ki te mahi, i te awhina, i tō mātau, i o mātau pāpā ki te mahi i tēnei. Kore tonu atu au e hoki ki murupara. Mea te aki hoki tamariki. Mea koutou i pirangi ana ki tō tātou kāinga. Moko, pāre hoki murupara. Ko te rā taho mātau, tō mātau kroo, ko Harry Burkle. Virgo. I tino mōhioa ki tana tamaiti ki a Tereiwhati. Rei Virgo, koe rā te koro o pai i a.
Haha, i pai ai. Koe ki ai. Nā mahi
ana. He pai nōna ki te kōrero. Kōrero Māori. Anō ki te kōrero Māori. Ko tana wahine hoki e kōrero Māori. Nā kā anō mātou. Anō kua katara au ki au. Koe rā te mea nui, hei whakaaro mā tātou katoa, ngā Māori katoa o Aotearoa nei. Te whakakotahi haere i ngā whanaunga tanga. Te whakatikatika haere ngā whenua i nāie nei, kia mahu e pai ai ki ngā tamariki. Koe rā tāko mahi i nāie nei. Nā, o mātou whenua, nā. Taku ta mahina kai, ane, ko nā tō. Ka wei wari wari ki te mea tiki tōkou tōu, tu ngāne. Nā. Wākou tōu tamariki. Nō wāhi ke, ka wei wari wari ki a rātau. Ka wei mahu e rātau. Koe rā tētahi mea, hei whakatikatika mā tātou, nā rā mā mātou, mā ngā pakeke. Kia noho pai ngā whenua, mō ngā whakatupuranga. Kā kore hoki e mahi ai e tātou i nā i nei, kā tahi ka tēnō ua ua ra wātu.
Kia ora.
He uaua i nā iene, he gari, kā kore mahi i nā iene, he, kā reetai e te tamari, e te rangatai. Te mea i hoki kua whakai ti haere tia ngā mahi a te puari matua, a te, ko te whenua Māori. Ai, he nui ngā whenua Kei a piki au tonu. Ka ore mō hiu te ana. Ngā mea nō rā tau te whenua. Whakatua te i ngā ingoa. Ko wai tērā. E aua. Ko kore mō hiu te. Ka riro e rā pānga ki a wai. Ae koe rā te mahi nā i nei. Rai ngā pakeke e whakatika tika i te noho ngā whenua ki a pai ai. Mō ngā tamariki kai te whai i muri a tātā. Ka kore hoki e mahi ai nā i nei. Ka tino ua ua mārata. Ka heke mau ki te. Well, you fellas have to retire now. Koe rā te mutu ngā o tō. O tā kuma. E hoa. Te mutu ngā o te mahi, ngā tahi ngā haere mai. Ngā mahi o te kāinga. Te awhina ngā whānau o ngā whenua, ne? Ana mō ngā claims hoki. Claim i ngā whenua. Nā, rau te, ko te mea nui e muri mai i ko aka ne, ko te Rena disaster. That was ugly. Mō ngā huatanga e pāna ki te puia. A pōpua ka kōrero tia. Nā, tērā hui tērā. Ko mea hui ka irunga i tēnā, i tērā komiti a mātau ko Raudeti. Nā te rua o tēnā tangata. Ai, koe ia tētahu ngā mema o te komiti. Ka hui mātau a pōpō ki te kōrero mō te o te whakatuwheratanga i te kaupapa hou. Kua tāi nō koe ki reira?
Ka ere i ngā maramatata pa hipa i tē rātai.
Ka ere anō ngā mahi tau tīmata i tē rātai. Ka tahi anō. Kua taki tahi rawa ngā tāngata mōhio ki te whai kōrero. Tētahi. O ngā naue. A tētahi, te whakakoretanga i te Arawa Trust Board. E kaupapa nui tērā i whakakoretia e te kāwana, ki te whakamutu i te Trust Board. I runga hoki i tērā Trust Board, ngā rangatira o ngā hapū katoa o te arako. Ko Harry Simmons. Tai. Ko Harry Simmons, te whakamutunga o ngā Trust, Chair o te Arawa Trust Board. Mohio koe ki tērā whānau ki ase ki ngā Simmons.
Kua rongo.
Ai, no ana, ko tō rātau. Koroua, ka koroua pēr ki a rātau. Pāpā rāne. A hare. Tērā. Ngā tāngata katoa i runga i te Arawa Trust Board, he mōhio mātau ki te kōrero, mātau ki te whakapapa. Takitahi rawa ngā tāngata mōhio ki te whakapapa i nā ia nei. Ko te ua ua o te rāhua. Ka whakauru ni atu ētahi. Ngā ingoa ke ki roto i ngā whakapapa. Ka whakakotiti haere i te kaupapa o te whakapapa. Koe rā te mate i nā ia nei. I te wā i te Trust Board, tata tonu rātau katoa he whakapapa. Nā, kei roto i nā, kei roto i tā rātou. Vault, vault? Yeah, the chamber, Kua raka, kei reira ngā, ngā puka puka, ā rātou o te rāwā.
Hea hoki o Tūmanako mō te iwi, mō ngā rā e haere ake nei, me ngā tau e haere ake nei, ngā wawata.
He tōku ake wawata, me kōrero ai mō Ngāti Pikiao. He nui ngā whenua o Ngāti Pikiao. Engari, he nui anō hoki ngā kaporeihana. Me he mea, e whakatōpū tia nā ngā whenua katoa, i raro i te whakahaere kotahi. He mema mō tēnā whenua, 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 huri te moana, i ngā moana. Ki runga i te komiti, whakahaere i ngā whenua katoa. Mā rātou, e whiriwhiri, me pēhea, e tau ai, te āhua o ngā whenua nei. Ki hoku whakaao, ngā whenua katoa e kōrero tia nei, i nāianei. E trusteeship, no, kai tēnā whenua, trusteeship kai. Te nuinga o ngā, o ngā trusts, e ono ngā mema. Ngā mema ka utua. E kōrero nei ho tēnei, ngari, whārau. E hiake e rā moni. E pau ana mo te whakahaere no e ho i ngā whenua. Me he mea whakatōpū te ana. E rua mema mō tēnā kaporehana. E rua mema mō tēnā kaporehana. Whakatōpū i runga i tētahi. Kari te ge Joseph and Devoy, ne? I te rāwa. Ko heke iho tātou i nā ia nei kia Deloitte, Deloitte? Kai tiri roke i ārātou ngā moe. Me utu hoki rātou kātika. Me he mea, ka taea tēnei, tēnei kaupapa. Te whakahaere mā tātou anō, e whakahaere, kai reira te tika. Engari, ko ngā mema mōhio, me tohu ki runga i ngā puari nei. Kaua rātou e rua ki reira, e rua e toru tau rā nei, ka pōtiano. Me mea e pai ana tā rātou mai, ana ka whakaoke anō rātou i re. Engari me mea kā re tika ana, ma kere mai kua. Nē?
Nā.
Nā. Ko ngā Me ki, number one, number one co-op, rātau, ne? Number one co-op, want to develop lands. who do we get? Ko wai. Tohu kia ko ngā Māori he mihini warata. Hei mahi I e rāma. Kia korei e puta ngā wāriu ki waho. I te rei, i o tātou nei hoki, ko tau iwi ke, kai te mahi, ngā mahi, e pāna ki o tātou whenua. Mā tātou anō e mai. Ka pakaru ngā mihini, whakatūri anō kua tātou tamariki, hei, hei whakatikatika i ngā mihini. Kia kurai e riro, mā tau iwi kē ma. Ki te anau i te rā huarahi?
Mā tātou anō tātou e
ai,
hāpai.
Ai. Kia kurai e puta wā tātou painga o te whenua ki waho kē. Tai atu te rāhua ki wā tātou rā kau e tapahia nei. Kua riro kē mā tau iwi ngā painga. E kau e ngā rā kau. Kaore e tikana te a. E kore nō tātou e noho ki te whakaaro, ne? Kore nō tātou e noho ki te whakaaro. Me mea tātou e whai anā i te huarahi e mahi anei i inia ki konei ki Iakarana. Ara ngā kāri market garden Iakarana, ne? Hei nia katoa. Ana, ka pakaru wā rātau mihin, mā rātau anō e mai. Kei rei rānō wā rātau, Karāti hei. Hei mahi, i ngā mahi katoa e pāna ki te. Me whai anō tātau i tērā āhua. He hau i pērā ai, tēnā titiroi o ki te inia. I haere mai rātau karekau e moni. Kua nō kē mā rātau tātau e whāngai. Ata e oa mā. Ko te... Ko taku pouri o ngā mahi o nāia nei. Ko te nuinga o wā tātau tamariki. E uru ana ki te raruraru. Atu i reira ki ngā wharehere. Rongoa ke nei a hau kai te mahi anō he wharehere hou. Ka pātai rotu i au, he a hara. Ko o tike i a rātau te whakaaro. Katoa te rangatahi o te iwi Māori. Kia taka ki te he, ka tuku ai ki reira. Kua kore, he tāngata, hei mahi i o tātau a ke whenua. Koi nei o ko whakā. Aha kua pēhe o ki tā tātau ki atu. Ki te ture, whakakore tia te, mea te mea ngā mea. Paipa.
Mumi paipa, ai.
Koe rā kai te patu wā tātou tamariki. Ngā mea ngā mea e uru ana ki roto i te raru raru. Ho mai ki ngā mea no e tika ana marātau e tiaki. Haria ki roto i ngā puihi, ki reira noho ai. Nā. Kia kurai e tae he taru taru marātau ki reira. Ko marātau mahi, he e patu pai hamu. Ko ngā ngāhere hoki o Aotearoa, kei te mate i ngā pai hamu. I ngā, ai. Wallaby. Hoa. Kai konei te wallaby e.
Patu ana.
Nā. Koe rā hōku whakaaro. Kai a tātou anō te rongoa, mehe mea tuku na mai e, āwhina tia mai ane te kāwana. O a rehe pū te hei tīma te ia koutou. Kāo, ka huri kei rātou ki te mahi ngā whare here here, kia uru ai wā tātou tamariki ki rei. Kia i tiha e rei te nama o te iwi Māori.
He huare no rātou.
Ai.
No te kāwana.
E hara i te kuare, ngari, koe rā o rātau whakaaro. Kai mua kē rātau e whakaaro ana.
No reira me pērā hoki tātai,
anu.
Tāwe kine.
Anu. Ai, kua kapi pēr i āu, wā koe mahara ana. Koe rātaku hia hia ki te hanga mahi mā te rangatahi.